Isisematheni futhi indawo eseMthwalume ngeyigameko zokubulawa kwabesifazane eminyakeni emibili edlule. Kwatholwa idumbu zabesifazane emobeni zakule ndawo. Umafutha Khomo uyena owavuma ukuthi uyena owabulala ngokuphindelela engumaligaju. Lapha akhombisa khona amaphoyisa idumbu ezine athi zaphuma ngesandla sakhe. Ukhomo wayibulala esitokisini. Isigameko sakamuva sokutholakala kwesidumbu sikaDelisile Shozi ebangeni elingangekhilomitha nakwakhe kushaqele umphakathi kwaphela nasozwaneni.
Ukulimala kwakhe ebusweni bevuvukele enamanxeba amabele nomabili nasesifubeni ngathi khona elinye inxeba elikhona lesithathu. Nala ngemuva ngathi akhona amanye amanxeba. Kusithuse kakhulu besingazitshela ukuthi somfice eliyandlele simfice iyona.
Imbiko yamaphoyisa kamuva ikhombisa ukuthi isibalo sokubulawa kwabantu sikhuphuke ngo-22% kusukela ngomasingana kuya kundasa kulonyaka uma uqhathanisa nesikhathi esifanayo ngonyaka ofile. Kwabangaphezudlwana ka-6,000 ababulewe abangu-898 abesifazane.
We are very concerned because he cannot be found and because he's a foreign national, there's not many people who know him and know of his whereabouts. So that is also impacting severely on our investigation. And we believe that he's the person who can give us a lot of answers.
Unkosazana Shozi ushiya imuva ingane zakhe zabafana ezintathu. Endabeni ze SABC, nginguVusi Khumalo eMthwalume.